vugana ikiyago nikindi vugana 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 ikiyago nikindi
Achijana kandi bujana kaburimbo Ukura vigiture awafisi chakubariye Ukaza umba Waja muhimbiru jamu gesera yongiriki Sha! Heee Hezu mwegere Oyanu mutinye Mubi age nakibuza murabiza Vugana 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 ikiyago nikindi
Kutavugana ni soko nyamazime Dawa muyage muzi ukiri vyo imene Shambo ilichari tishe na hori kakiza Vugana 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 ikiyago nikindi Vugana 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 ikiyago nikindi
Ngozi sambu guvira vye kenshi nurusaku Awanu wagwana kenshi bibuye kurubugu Ukaza umba Kwe jangu jamu himbiri ongiri kijeo Sha! Yeah! Umwa kadadaza Nuhunda kadadaza Akaburamu Umutimu menete Vugana 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 Ikiyago nikindi
Kuta vugana Ni soko nyamazine Dawa muyage Muzi ukiri vyo imene
Tende tanga zwago senu wangi kiyago Igani kwa konziri uzi mijangu Amuza umba Ngo mwana wa mama chutia kunze mudani wa kurimi nuku jambo rigatunga Nijori sabinga ikaza numugeni Tuwa kiki ugu niyobura makungu Vugana, vugana ikiyago nikini
Kuta vugana ni soko nyamazine Dawa muyage muzi ukiri vyo imene Shambo ilichari tishe na hori kakiza Vugana, vugana, vugana ikiyago nikindi Vugana, vugana, vugana ikiyago nikindi
Ibigo yuburundi inanzi ndagahanwa Umuti wavyo na undatari kiyago Hamwe mwichara mukaganira Utibi na vyo numbibi na vyo ndavyumbu Umwe karekura nuhunda karekura Ijambori gaeza uori kawumunoni Vugana, vugana ikiyago nikindi
Kuta vugana ni soko nyamazine Dawa muyage muzi ukiri vyo imene Shambo ilichari tishe na hori kakiza Vugana, vugana, vugana ikiyago nikindi Vugana, vugana, vugana ikiyago nikindi
Musa mirizi nimbonesha kure Gira warundi kwa rivjiza kuyaga Muvuge muti Warundi warundi katichamwe mwagiwa wake Kukikia nilonumu vika nubivjara majambere Hala vandika Vavjandike Hava toye na wovatanga karoriru Vugana, vugana ikiyago nikindi
Kuta vugana ni soko nyamazime
Nyamazime
Dawa muyage muzi ukiri
Vya imene
Shambo ilichari tishe na hori kakiza
Vugana, vugana
Vugana, vugana, vugana ikiyago nikindi
Abanye politike
Vugana, vugana, vugana ikiyago nikindi
Abade sangi imigamwe
Kuta vugana ni soko nyamazime
Aba fukoko
Dawa muyage muzi ukiri
Kicha ya mwe muyage
Shambo ilichari tishe na hori kakiza Vugana, vugana, vugana ikiyago nikindi Vugana, vugana, vugana ikiyago nikindi